Igwebuike, Igwebuike, oh. Eze chito kampia manare kelani, oh. Ekele buguno juge ho chara chara. Anye kele ge kela te kenero shimi nara mnyak bere pangmano wonye. Ukwanya kameze anye nasego.
Ngaleka ka.
Na nwere onwe na adị masọ si abịa oh anyị bezi n'ụlọ chukwu ae anyị bezi n'ụlọ chukwu chukwu hụrụ anyị n'anya
bezi n'ụlọ
mara mma
bezi n'ụlọ chukwu chukwu hụrụ anyị
n'anya eze eme ka eze
The same blood flows in us, the blood of Christ. Because although many, we partake of the same cup and the same loaf. 1 Corinthians chapter 10, verse 17.
Wane gabugu, na yini lebu muchuku. Anyi bondi okabezi no lo chuku. Ae, anyi bezi no lo chuku, chuku huranyi nanya.
Bezi no lo chuku.
Condensor.